studio wanajaribu kunyamba sana, na ukinyamba wewe
ninjo na record
record chukua ngo
hebu anzisha juu tumeongea mambo ya kunyamba
record tutakata.
Hapo ndio nimpate.